Niteka n'umunezero nsubire ngusuze nk'akazo bandanya kubana natwe ngaho kuri no mbonesha kure gushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi kumwe no hakurya imbebe z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu nyemerera nkuhekaze ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa gatanu w'igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu wowe aho dukurikira uri mu gihugu cy'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza ndetse naho dukurikira uri hakurya imbibi z'igihugu cy'u Burundi ntunyemerere nguhe mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho dukurikira uherereye wowe aho dukurikira uri mu gihugu kibanye cya Tanzania mu gihugu kibanye cya Kenya mu gihugu kibanye cya Uganda mu gihugu kibanye cya Repubulika ya Rusange ya Congo ndetse n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ni munyemerere mbahe kaze n'abakingurukira ngaha kuri no mbonesha kure sinibagira n'abadukurikira bari hakurya y'imbibi z'ibyo bihugu bibanyi mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika ku mugabane wa Buraya ku mugabane wa Aziya ku mugabane wa Amerika ndetse no muri Australia mwese mwese ndabahaye ikaze n'abakingurukira cyane ifutegerezwa rero gusa ni ugufyonda sabone cyangwa subscribe naba utarafyonda ko hamubandanye urashikirwa n'amakuru yose ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino igisata ca politike igisata c'agateka kazi na muntu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'ubutungane igisata c'amagara y'abantu igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya imbibi z'igihugu cacu mu yandi makungu umushikiranganje mu byajejwe harimo iterambere hasaba ishyirahamwe amazi wota gukwiragiza amarobine akaba menshi aho hose rimaze gushira amazi ishyirahamwe amazi wota rimaze gushira ahabona ibibanza bishika 14 birimwo amazi mu gisagara cha Bujumbura rikaba ririko ririmba ibindi bibanza bya baba 20 bizojamwo amazi kugira ngo abenegihugu baronke amazi ku buntu kuri uyu wa gatandatu z'ukwezi kw'icenda 2023 aho iryo shyirahamwe ryari riramutse rigenderwa n'umushikiranganje mu byajejwe harimwo iterambere rusange Martin iteretse kugira ngo yirabire aho rigejeje ibikorwa ryiyemeje ko ibibanza byateguwe kujamwo amazi bizoba byatunganye gushika ku wa 30 z'ukwezi kw'icenda 2023 Martin iteretse akaba yasavye iryo shyirahamwe gukwiza amarobine menshi ahamaze gushika amazi hose kugira ngo abenegihugu baronke amazi ku bwinshi mu gisagara cha Bujumbura maze ikiza cakorera camirirwe kure kitarasinzikaza abantu mwomenya ko umushikiranganje Martin iteretse yishikiye mu bibanza bitandukanye kugira yirabire ka amazi ariho aho twovuga nko mu buterere Mirango Gihosha ndetse na Kanyosha nayo kandi Regideso ikabisabwa kuba yatanze umuyaga nkuba ku mabombo yose amaze gushirwamwo amazi n'iryo shyirahamwe bitarenze ku munsi bitarenze mu minsi itatu ibyo byashikirijwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimo iterambere rusange n'umutekano kuri uwa gatandatu nyakanga 2023 nyene mu rugendo yagiranye n'abo mu biro by'umukuru w'igihugu barimwo n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ibyo ngo ni ukugira ngo barabe aho bigeze ibikorwa byo gukwiza amazi mu gisagara cha Bujumbura na cane cane birindikiza cakorera camaze kwibonekeza mu makaritiye amwamwe yo mu gisagara cha Bujumbura nyene umushikiranganje mu byajejwe harimo iterambere rusange Martin iteretse akaba yarasavye Regideso gutanga umuyaga nkuba ku mabombo amaze gushirwamo amazi n'ishirahamwe amazi wota kugira ngo amazi yahora aboneka amasaha 8 hashobore kuboneka amasaha 24 kuri 24 nayo muyari karavurwa mu gisata c'inkino nuko mu Burundi ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino ubicishije ku buyobozi bukuru bw'urwaruka inkino n'imico kama bwakiriye amakinga bwakiriye abanyonzi b'amakinga baturuka mu bihugu indwi bigize akarere k'ubuseruko kuri uyu wa kane w'igenekerezo ry'indwi nyakanga 2023 ku mupaka w'u Burundi buhana na Tanzania uri ku Mugina muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba twabamenyesha ko bagizwe n'abanyonzi 20 bavuye muri ibyo bihugu indwi ari byo u Burundi Tanzania Kenya, Sidi Sudani, Rwanda, Uganda na Repubulika ya Nungwa Rusange ya Congo bakaba bagizwe n'abahungu 17 hamwe n'abigeme batatu muri abo hakaba harimo abarundi babiri bakazoca babandaniriza urugendo bagana mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatanu w'igenekerezo ry'umunani Nyakanga 2023 mu nyuma baheze berekeze ingozi no mu Kirundo imbere yuko binjira igihugu kibanyi c'u Rwanda. Samuel Niyubahwe umuyobozi mukuru w'urwaruka inyino n'imico kama muri ubwo bushikiranganji akaba yarakiranye igishika abo banyonzi b'amakinga akaba yarabipfurije kugira urugendo rwiza mu gihugu c'u Burundi binjiyemo ndetse no kururanirwa ikiringo cyose bazomaraho. Nayo kandi uyu muri ko murabona ku isanamu ni Desire Sindayigaya akaba ari umuganga w'ibitungwa aba aho bita muri CRDI muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Wenyene akaba asanzwe ari umworozi afise iraro ry'inka Iburinga muri komine Gihanga. Ejo haheze hagati y'isaha zine n'isaha zitanu z'umurango Desire Sindayigaya yarafashwe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bamusanze kuri farumasi veterinere iri ngaho Iburinga aho yaragiye kugura umuti w'inka yiwe. Bamutwaye mu modoka ya kamyonete double cabine yera y'ibiyo bitabona. Ababibonye ntibamenye ko afashwe kuko abamujanye babikoze nk'uko bo bashaka ko aja kubavurira inka canke nk'abariko baramuhanuza. Abiwe batahuye ko yafashwe babonye atagarutse bahamagaye basanga telefone yiwe irazimije. Itangazo ryavuye mu biwe rikaba rigira riti etabariza uwitwa Sindayigaya Desire yakuwe Iburinga muri komine Gihanga kuri uwo wa gatatu igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kw'icenda 2023 yatwawe n'imodoka double cabine y'ibiyo bitabona yarimo abapolisi. Gushika ubu ntawuramenya iyo bamujanye. Uwo yanyurujwe yarasanzwe ari umuganga w'ibitungwa veterinere nyene mu rurimi rw'igifaransa ngaho nyene Iburinga. Uwomenya aho Desire Sindayigaya yoba apfungiwe yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetse ko guteranya 3 2 4 6 5 6 5 1 9 ubusa 5. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko mu ntara ya Kayanza abavyeyi badashobora kugura ibikoresho by'ishure by'abana babo. Iminsi mike imbere y'uko umwaka w'ishure utangura abavyeyi bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi bavuga ko badafise uburyo bwo kurungika abana babo ku ishure. Ku bwa bamwe haramaze kuba amahitamo abana bategerezwa kuguma muhira. Basigura ko kuronka amafaranga y'ishure hari agacamutwe uwu mwaka. Ikaye y'impapuro ijana yaraduze k'amafaranga 500 y'amarundi. Ubu igurwa 2500 yahora igurwa 2000 mu mwaka uheze. Ntibikunda kuronka ayo mafaranga. Uravye bitigira iby'amakaye akenewe kuri buri mwana n'ibitigira iby'abana dufise muri buri muryango. Ibyo ni ibyidogwa n'umuvyeyi w'abana bane bose biga mu isoko yo mu ntara ya Kayanza. Abavyeyi baje kurondera ibikoresho by'ishure barashinga intahe. Nta n'uwovyiyumvira mbere naje kurondera amakaye ariko icizere caheze kubera ibiciro biri hejuru. N'abakozi ba leta barengewe kandi bobo byapfuma kuko baronka umushahara wa leta. Mwibaze rero kuri twebwe abanyagihugu basanzwe uko akaba ari kumwe mu barimyi yidoga. Umuvyeyi w'abana batatu byabaye ngombwa ko agurisha zibiri mu mpene ziwe yari yoroye. Bampaye 2500 ariko amafaranga yacu yarataye agaciro kuko ibiciro byarabaye umurengera ku isoko. Mu bana banje nzorungika ku ishuri abatarenga babiri. Uwa gatatu hazoguma muhira. Nta kundi uko akaba ariko uwo mukenyezi avuga. Ababyeyi bavuga ko bafise uburyo buke kandi hari n'inzara izura inzara ngaha. Ntitunashobora kugaburira abana bacu. N'abazoja mu mashure ntibazokwiga neza kuko batazoba bafunguye. Uko akaba ariko bagaragaza umwiheburo imbere yo gusaba leta kuhaziruka. Haraciye iminsi abavyeyi bo mu ntara za Gitega hagati mu gihugu ndetse na Cibitoke mu buraruko bushira uburengero nabo nyene bavuze ko barengewe n'iduzwa ry'ibiciro by'ibikoresho by'ishure. Kuva mu ntango z'uwo mwaka byinshi mu byanyenerwa mu Burundi byaraduze ibiciro cyane. Bimwe muri byo bidandazwa byaraduze gushika ku rugero rw'ibice 300%. Ibindi nk'ibitoro byaradugijwe inshuro 3 ariko byagumye bikenye ku isoko. umwaka w'ishure w'2023 ushira umwaka w'2024 utegekanijwe gutangura ku wa 18 nyakanga 2023 uko akaba ari kumushikiranganje w'indero yatangaje ngaha akaba ariho nanasoreje hano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi yandi makungu nyene.